He mō kua nō ko ke ia ki me pōpeku e hoi kai ka mau ana I ke ala me ke ia pa ani. A o iai he umi kumai wa vale nō la lao ke kime he pai o nō no ke ala me ke ia I niha ma ke kohua pa ani. A I mea e hiki ai ke pai o pa a mau, he mea nui ka maka ala a malama o la kino no ke ia mau alapa, a ia mai ke kahi ki ina ko I ko I nō o ia malama o la kino ana o Anakala James no hoi.
Anakala James. A mai ka I kana hana me mako a kokua oia mako me na mea apau he mana nui kana me ka mea ke ho'opa oia he mako me kona mau lima hele na mea apau I waho
He kia I hale pa'ahau Anakala oia kana hana manawa piha ho'ea mai oia I ke kula ma hope ma muli o kona aloha nui I ke ia mau kanaka ano ka hele a kama'aina ia lako I hiki ke kōkua ma ka pākahi a ma ke kime holo o ko'a ke kahi
I feel now, better I know this, once everybody stay all healthy then I'm bickering and I can't any chat and they get more tight that's the reason why I noticed that as I keep working with these kids and they're getting porno then everything everybody feeling all in the right groove and I feel good
koko oya ya ume ko uma opini kia me ka o me ka o kuli me ka o mau a mana mana lima komo oya I kana mana I loko o a lomi
E like hoi me ke ahana pu ana o Anakala me Mina, he ano kauka ka ko'o no ke kime no hoi.
Yeah, that's right.
O vau ki o Amy Kalili no Sunrise, Hawaii News Now. Aloha.